Ikwekwezi FM, the sound of the city.
You tell me. Kakasi FM, the sound of the city, and your time now is exactly 8:13. Usuko luhle la studio, it's looking beautiful. Agaza kube kuhle kanje la studio. Siyaqala ke. No offense, Jeps, but yeah, I feel like
I sit in studio with you every day.
Yeah, hey, but ubuhle omngaka namhlanje la studio. We are joined by uMgabadeli la. Baba uMgabadeli. Baba, dlala. Mhlawumbe masusitshele mhlawumbe siqale kuwena because today you are here uhamba namakhosikazi akho angu 4. Wow. Angazi noma ngisibusiso ke lesi. Because I am also from a family yesithembu ngizalwa unkosikazi ka 4 lapha ekhaya kwagumede show. And then we grew up ke eKingindlovu mina no mama wami kwakungunkosikazi ugcina. So now indaba yesithembu wherever I go ihlala ikhulunywa njalo ihlala it always come up and I understand ukuthi abantu banama understanding ehlukene ngesithembu. So for you uMgabadeli, mhlawumbe usitshela ukuthi uMgabadeli ngubani uqhamuka kuphi?
Angikubingelele mzo. Ukhuluma indaba ebaluleke kakhulu uchaza isithembu sasekhaya. Ngike ngithi ke mina ngikhulele ubaba wona amakhosikazi amathathu. Ngakhulela esithenjini ngazalwa unkosikazi wesibili. Kusho ukuthi ke mangase ngithi angisithandi isithembu kusho ukuba ngiyithande mina ngoba kusho ngabe ngithi kungcono ukuthi angizalwanga. Isithembu mzo yini i-practice engevintsha relaxed abantu abasabayo ukukhuluma ngayo isikhathi esiningi. Angazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu basabe ukukhuluma ngento ekhona. Mhlawumbe uthola ukuthi iya exist ekhaya uyayazi mhlawumbe uyazi. Kodwa isithembu ngisiqale mina ngingazi ukuthi ngizosiqala. Kwafika ekhaya sibaningi kakhulu kodwa akekho naso. Ingakho ngike ngithi abantu abaningi basidalela isithembu sihle siba yisolution futhi abanye ngeke bakwazi ukusenza ngoba asiyona isolution kubona. Kodwa ke mina ngabona mzo kuhle ukuthi ngithathe isithembu ngoba ngiyinsizwa uyazi insizwa ukuthi ifike ibe na abe khona umama kodwa kube khona no mistress ecaleni. Ngangivala ke lokho mzo ukuthi ngikwazi ukuthi ngithathe isithembu kodwa ngifuna ukusho la mzo ukuthi mhlamba si understand isithembu ukuthi isithembu sinezizathu eziningi esidala ukuthi usithathe. Sasikhona futhi kudala. Sike singazi refer kakhulu kaze eBhayibhelini kodwa uma uvula incwadi yokuqala kaGenesis uthola isithembu uqhubeke naye uthola isithembu. So isithembu ipractice ngeke ikubize ngepractice umshado ufana nomshado nje lo owenzayo unkosikazi no ubaba nomama. Lana kuhluke ngokuthi kuba unkosikazi nabomama ubaba nabomama kodwa ke kube sengathi kuyinto esabisayo akubantu abaningi ngoba basuke bebona ukuthi iopen. Ngicabanga ukuthi ipractice enhle mina ngokuyibuka kwami ngoba thina siqala isithembu njengoba ubona nje omama sinabo la. Kuhle nje mzo sikhululekile futhi asinankinga ngokuthi sihamba ndawonye asinankinga ukuthi sihleli si umndeni.
Yeah, nimbumba. Namhlanje nje njengoba nifika la e-studio ngiyababona omama la bawu 4 nifike nje nihamba ngemoto eyodwa noma bekulandelwana.
Besamba ngemoto ezimbili.
Let me greet the ladies. Angazi ukuthi mhlambe what is the best way to do this. Mhlambe uma kuqala indaba yesithembu umuphe kube umama wokuqala.
Umadlamini uondela uyena ohleli ngale umama wokuqala simbiza ngomamkhulu.
Mamkhulu. Sikubingelele mamkhulu kwiGagasi FM.
Molweni.
Mayiqala le ndaba uze ukuthi usuzolanywa ifike kanjani kuwena? Kube indaba ebukhulu ukuyithatha kube indaba
really no akuzange kube khuni uBaba explainela everything about his team because nam nga understand his team.
Yeah.
But then mase ni explainela nga understand yonke into so angizange ngibe na inkinga.
Mhm. And then kwase kuba ubani kumama wesibili.
Nompumelelo uMahlophe.
uMahlophe sikwamukele ku Gagasi FM.
Ewe
so when usube kule relationship isikhathi singakanani noBaba?
So 5 to 6 years.
And going to get some
No, I'm not that cool.
And then
they got to
go to the house.
Okay.
Yes, I'm busy with my mom. Okay,
my mom's so busy. I'm busy with my
mom. And then, Tunjana? No man, no man, kaka mimi mkabateli.
Angazi kemzo, kuyazonzekela, ayanda, mampele.
Mampele, mampele si kama gelu kaka SFM.
Yeah, wasan bonu bala lele na wemzo.
Hmm, sampe umwasen iskaze, like, how does it feel for you? Are you really honest about how you feel ngukuba gule relationship? Are you happy?
I'm very happy. Ngoba qala ube hlambda ku relationship with monogamy uyazi ukuthi abantu besifazana behlezi behlukumeza kanjalo. 1 minute sekutholakala ukuthi ukho omunye okhona eceleni the next. Lana it's official, we happy and sibambene siyazana. It's fun. Mm. It's more open and transparent as well. So anginankinga ngirayithi nje.
Mhlambe ngokubheka kwakho mhlambe ngize ngala kwa mama ukuthi ingabe onke amadoda angakwazi yini ukuba nesithembu noma kukhona indoda ekwaziyo ngempela ukuba nesithembu akuyona nje into kanombani mhlawumbe ngokubheka imaphi lama qualities okumele ibe nayo indoda ukuze ibe namakhosikazi for wonke in the studio right now with us.
Hayi angakusho mina mzo ukuthi isithembu I don't think ukuthi sanomba. I think isithembu sidinga indoda enomgogo oqinile features our dad, our love. Strong.
Cool.
Yeah, he's very strong.
So we know the male queen is
big time. Big time. I got yeah.
Okay, I hear you. Tambe, In Tsugwini J 07 Esontweni, a lot of people ask good. Ukhona la uBaba khona aspenda khona isikhathi. Us separate kanjani isikhathi? Aspenda nani njengomama?
look, he's got more than one place, so we all spread out into all those places. So magwenze ukuthi efana la ekhaya hlambe, for example, emzumbe khona makufanele abe la eThekwini, all three of us are here. Makwenzeka ngesinye isikhathi naye uzasho ukuthi uMonday wakho, and then it's like really, but kuyazenzakalela, he just goes wherever he feels like going. And I mean,
Mauti, like my is a Tewin corner about 3 abacones. So you guys never shall not to engeko.
Of course. There's no problem with that.
No, we hear you, man. 0861-596-596 Manganze, which is Kona Mbuzo Onayo, Funukulmala, Nom Deni, Waga, Lala, or Tabula Pam Zumb, what I say, Benemis, Cliche, and the Wenes Lugan, including outside of the province as well. Mkabate, Lamakona Bufna, Gushong Pamutisi, Kuanum.
No, Bengfunuti Mzo Nagbala Lili, East Tembo, Iskati. Mangathiwa sixoxe ngaso kungaba isikhathi esi mhlambe usuku nje ngaphela sikhuluma ngesithembu.
Yes.
Ngifuna futhi ukusho ukuthi isikhathi sakho njengoba sisincane kanje ngesenze justice ukuthi sikhulume kahle ngesithembu. Ingakho nje kunezinto eziningi ezikhona esithenjini ezimnandi njengoba ubuza ukuthi uBaba uya kanjani komama. Kuyazenzekela ngoba omama bakho bafana neingane uzizele ekhaya umndeni awucabanga ukuthi kufanele ngiye kumama ukuthi uba neqiniso ukuthi nango mama engcinekene uye kulomama uye kulomama kanjalo kodwa ke kuningi okunye besingakusho ngoba isithembu akusisona sanombani kodwa futhi ngifuna ukusho ukuthi izinto ezenzekayo eminyango kukhona omama bahleli nje manje abathi uyabona uBaba mengasathatha isithembu kungabe uyisolvile inkinga la ekhaya.
Ushini mase ngifakela indaba endlini mhlawumbe ngathiwa kade silinde lozo.
Inkinga mzo akukhulumeki. Umshado lo ufana nemshado kodwa akukhulumeki uthola ukuthi sikhuluma kanjena nje ubaba ubheke phansi umama ubheke phansi akekho ozoqala omunye akekho ozokhuluma kodwa futhi kwesinye isikhathi uthola kwenzeka nje la ekhaya sikhona isithembu. Isithembu into ejwayelekile nje kodwa si unofficial esiningi. Kodwa lesi si official sibe sisiba open sibe nokuthula ukuhlungabi ungena esithenjini uzothi mawusuka ekhaya si unofficial uyahamba uyazi ukuthi uyapi kodwa umama umshiye ekhala ngoba kufanele uqale uchukwana la ekhaya usibuse usakaza umnyango obese uyaphuma kodwa ke kuningi ebesingakusho indoda esesithenjini kuba indoda eneqiniso ibe nomgogodla sike sithi isithembu sakhiwa iqiniso nomgogodla mzo.
Like I cannot help but I know ukuthi abalele abaningi banawo lo mbuzo lo emakhanda yabo ukuthi do you guys ever find yourself in one room at the same time? I know ukuthi mhlawumbe I'm asking something that is too much, but when it comes to intimacy, has it ever happened where you all
with uBaba
ngesikhathi esisodwa? Hey, shit umbuzo ozophendula sesibuya lo yena.
Ngeke sophendule.
Kakazi FM, the sound of the city. I see my lines are buzzing. Keep calling. We'll take you now. Kakazi FM, the sound of the city. We're hanging out with uBaba uMgabadeli udlala nomndeni wakhe amakhosikazi akhe angu 4. And yes, on the line we have uSikhanyiso. Kunjani uSikhanyiso?
Yebo ngiyaphila uSikhanyiso ngwandle emaresidenti esamobili.
Kuthini wakho ukuphawula kanye umbuzo uSikhanyiso?
Mina nami ngomunye wabantu abasithanda isithembu, but engifuna ukwazi ukuthi uBaba amakhosikazi wakhe i-age yawo ime kanjani, ngoba manje abanje bama-80s ukuza ngalana nama-90s abafuna ukuza niki. Manje ngifuna ukwazi ukuthi uBaba amakhosikazi wakhe aneminyaka emingaki, and then yena-ke njengoba enalowo mnyaka nje lawo makhosikazi umgogodla wakhume kanjani? Ngoba phela kukhona kubabambe ngani, yini le ayabakhonvinsa ngayo ukuze bamuzwe, ngoba phela eyi thina nje hayi abavumi ngisho unentombi hayi uwuzwa kahle nje ukuthi hhayi akuhambi kahle, ngoba phela kubaba kuqala kube intombi ekugcineni kuba unkosikazi wakhe, akumane kusuke ngakusasa sewunkosikazi. So uthini kulaba abanye bavume kanjani?
Okay, mhlawumbe i-age bracket yamakhosikazi kababa mhlawumbe imi kanjani?
Mzo, ba between 24 and 32. Umlaleli uqinisile. Kodwa ngizothi kuyena isithembu si promoteke kabi, kukhulumeke kabi ngaso, abantu baze bathi into yakudala. Ingakho ngisemkhankasweni okwenza i-talk show ngesithembu, la sizokhuluma khona ngesithembu polygamy in our modern times. Umlaleli uma ngizomphendula direct ngokuthi umgogodla umi kanjani, uma uzochazela umuntu kufanele umchazele ayibone lento oyishoyo ukuthi ukhuluma ngento oyiphilayo futhi ukhuluma ngento ekuwena. Isithembu mina simina beside ukuthi ngizalwe kusona njengoba ngisho, akukona ukuthi ngasibonela kubaba kodwa khona okwangisiza. Kodwa isithembu angeke usibonele kumuntu bese uyasenza, kufanele sibe kuwena. Ingakho uma ukhuluma ngomgogodla ukhuluma ngomgogodla ngeqiniso. Uma uthi ume kanjani iqiniso, umuntu uma uzoletha iqiniso kuyena uyalithatha iqiniso, decide ukuthi uyabona noma ngingaphila kanje kodwa ngiphila nge-pressure yamanga, kodwa kufanele ngi-accept ukuthi ngizophila ngamanga noma ngizophila ngeqiniso. Uma ufuna ukukhulula inhliziyo yakho uphila ngeqiniso.
Shuthi uMgabadeli, singasilendele i-reality TV show ekhombisayo ukuthi on a daily basis kwenzakalani.
It's going to be a talk show mzo. La sizokhuluma khona ngeqiniso lesithembu ukuthi isithembu is not all zonke izinto ezazidala noma ezazenza isithembu sithathwe zisekhona nanamanje.
All right, then we will be back with umndeni wakwa uMgabadeli la kwiGagasi FM abahlezi nathi kuseni nje. Asibheke ama news headlines ukuthi ngabahamba kanjani.
Gagasi FM news headlines.
Love mornings, we're hanging out with uMdeni wakadlala uBaba udlala namakhosikazi akhe amane ne baqhamanga lapha eMzumbe futhi bakhona naseThekwini abantu bathi hey Mzu ngabe ukhuluma ngalabo esibabona eGymini yini
uyabona kuyajinywa la
kodwa ilabo esijwayele ukubabona eGymini na do you guys train together do you go hlambda eGymini nonke kanye kanye ngekhathi efanayo
kuyenzeka mzo si train kanye kanye kodwa impilo yethu
impilo yenu
yasekhaya
into yomndeni and then khona ubuza la ukuthi yena mzo angibuzele kubaba uMgabadeli ukuthi ngasezimalini umi kahle yini ngoba awukwazi ukumela abantu besimame abangaka untekenteke irandi lilo Kambe ngabe amandla endoda abalekile ini la
Ukhuluma ngamandla financial
financial yes
so nakho lokho kubalulekile noma ngeve kuyinto esingathi isemqoka kakhulu ngoba isithembu phela sasenzeka kodwa wawubona kune umuzi onesithembu ubone ngokuthi ube mkhulu kube
nenkomo
zibeningi kube nomuzi nje ubone ukuthi ukhulile ngaleso sikhathi nesikhathi samanje siyadinga ukuthi sekuthiwa kwakuthiwa indoda inhle ngenkomo zayo manje sekuyiphakethe kakhulu kusemqoka ke mzo noma ukuthatha unkosikazi oyedwa ukuthi umondle kusemqoka noma bebabili badinga ukondliwa indoda ngokuthi yondle unkosikazi imthande futhi
on the line we have Ruth Ruth kunjani siyakumkela kwe Kakhasi FM
mzo ngikhona njani wena
sikhona ma ngabe kuthini wakuphawula kanye imbuzo
bengicela nje mina kubaba uMgabadeli akaluleka abantu besilisa bonke okungokuthi umuntu wesilisa ethehleli nomuntu anaye kodwa ebe naloko okusemaceleni ukuthi kuhle kangakanani ukuthi kukuqonde kuthi ngqo nathi abantu besifazane sikuvume ukuthi umuntu wesilisa umuntu wesilisa uyohleza umuntu wesilisa ngeke azishintshe asivume ukuthi ubaba mese ngithatha umuntu sikuvume khona omlaleli washo ukuthi abantu besifazane bamanje abafuni ukuya esithenjini mina ngibona si-right kakhulu ngami njengathi ngathola indoda impela nje engathi karuti ngiyakuthatha kodwa ngiyokufaka lapha komama ngingajabula kani ngoba manje uthola umuntu uthi uwedwa kanti umuntu unabantu abaningi at the same time kubuyiwa nezifo ngenxa yokuthi kunabantu abasemakhoneni abasemaceleni ongabazi
kuyezwakala uMgabadeli kuye wathinta la si-off air nangenye indaba othi wena mhlawumbe isithembu sibaluleke ngayo kakhulukazi indaba yabantwana abatholakala ngaphandle
mzo udadewethu lo phuma manje kubalulekile ukuthi sithinde le ndaba yakhe before size kule yakho ngokusheshsha ikhaya liyaphela mzo liqedwa ukuthi ubaba unezinto ayifihlile into esingayibiza ukuthi si-common practice lesikhathi samanje ujobesho nje umama uthi amadoda siyawazi akhe sikhulumeni iqiniso ngesithembu noma usithathe isithembu kufanele ukuthi usuganiwe ekhona umama ekhaya kodwa makubonakala ukuthi vele bakhona abanye ongakwazi nawe futhi uyazibona ukuthi ungakwazi ukwenza lokho kwenze kodwa iba neqiniso ekhaya eve kubalulekile ukuthi unomuzi uhloniphe umuzi wakho kodwa kulesikhathi samanje mzo uqinisile udadewethu ukuthi sekufanele sibhekane neqiniso kodwa ke ngesikhathi sikhuluma si off air kunento ekingiphathe kabi mangiyibona yenzeka ubaba mhlambe kuthiwe ushonile kade khona umama sekuvela abantwana lapha ya ukuthi ubaba ube nomama ube nabantwana ube nomuzi kwesinye isikhathi uvuthiwe nje umuzi mzo kodwa umama la ekhaya akawazi abantu ba la ekhaya sebezobheka umama bathi kanti sihleli nomama benenhliziyo embi kanje unkosikazi wa la ekhaya akakwazi ukuthatha izingane ayifukamela ayikhulise la ekhaya kanti mhlawumbe umama akaza azatshelwe ngale izingane futhi akaza azatshelwe nanokuthi isithembu asithathwe noma ubaba uyasithanda ngoba mhlawumbe ubeyovuma ubaba athatha isithembu nokuthi aphile lempilo okunye mzokube yintandane esikhulisayo izise ziyogcwala umgwaqo ngoba ubaba usaba ukusho kumama ukuthi nginabantwana engibathola ngaphandle ngoba umama uyazisabela yena umama akashongo lutho. Nani ke bomama kubalekile ukuthi ningabasabisi kakhulu baba.
Before you come Jeb, let's check out uPhumlani. Phumlani?
Yebo, yebo mntu.
Khuluma man, ukuthini kwakho kuPaul okanye umbuzo?
Mgabadeli njani?
Siyaphila baba, ninjani?
Ikhona Mgabadeli. Qala ngifuna ukubuza Mgabadeli ukuthi akazi mhlambe kwenzeke ukuthi amakhosikazi lawa athusane sengisho mama laba bathi kuphazamisana wenze njani makufika leso simo noma leso sikhathi
axabane no akaze kwenzeke. Ngicabanga ukuthi umuthatha omama uthatha abantu abakhulile abadala, kimi akaze kwenzeke ukuthi kube khona umama oxabana nomunye. Mhlambe mangase kube khona lokho kungaba uyibona abangalungisa lolo daba bebodwa, mhlambe ngeke kufike nakumina bangalungisa nje. Mangikuzwile ngikuzwile, mangakuzwanga ngikuzwanga, kodwa la ekhaya nje kuyahlekwa.
There's nginombuzo la that I'd like to direct to omama ukuthi isithembu khona umunye umlalelo obesechazile ukuthi sijwayele ukuthi kube omama basemakhaya that usually look oppressed. Nina nibahle, you are young, nifake Brazilian, you could have chosen another life. Mhlawumbe ukushada with one man and uyazi ukuthi uwedwa kuleyo ndoda leyo. What made you want to get into umshado ofana nalona, and how did your families take indaba efana le?
Yeah, thina si young and sincane, kodwa xa uthi into esifake sithenjini mina ke kakhulukazi ukuthi indoda eneqiniso yena ngifuna someone who's honest in our relationship. Ozo ngabi nokuthi uyafihla o ngimbone senza izinto ezinde eseceleni and ngiphatheke kabi ikona bengingakufuni. That's why mina akhetha ukuba sesithenjini. And ekhaya ma understand after ngibachazela ukuthi umuntu oyimisele ngami. Ekhaya ngicabanga bajabula uma bebona ukuthi umuntu uzofika ekini azokulobola, ila bajabula khona.
Yeah.
So abazange bebe nenkinga kakhulu noma isisebe sikasi-understandi nomkhwenyana fake wasichaza sabona nasekhaya ukuthi cha into enhle kadladla, akuzange kube khona into embi ngaso. So baba right nje.
When we're talking modern and ngoba sikhuluma ngesithembu in modern times, ngabe abe omama bona banayo yini imisebenzi abayenzayo?
Mzo kunezinto ezenzekayo lapha ekhaya ngoba siwumndeni. Kuyazenzekela lokho ngizokusho ngoba si umndeni unkosikazi maseshadile ke kuthiwe akuseyena wakho ngokwesintu sokuse kuumndeni. Siyakholelwa kakhulu futhi ukuthi kuna kumndeni igama elideep kakhulu, khona nabantu abawumndeni abakhona, khona nabantu abawumndeni abangekho. La ekhaya unkosikazi mayesebenza ufike esebenza kodwa kuyazenzekela ukuthi angasebenzi. Ku deep lokho engikushoyo kodwa bazoku understand abantu abazisintu ngoba omunye ukathi uyasebenza agula agcine engasasebenzi, omunye uphelela umsebenzi. Sinemsebenzi ke thina yasekhaya esiyenzayo ngoba mina njengosomabhizinisi angithandi unkosikazi evuke emsebenzini kodwa angikaze ngisho ukuthi akayeke futhi kuyipractice yasekhaya. Ngicabanga ukuthi umndeni awukuthandi ukuthi unkosikazi asebenze ekhaya, leyoko kokuwumndeni wakadladla. Sinezinto-ke esizenzayo ekhaya ezimabhizinisi namakhosikazi njengoba bewu-4 nje banemiqondo eminingi ehlukene emihle esizayo umndeni kwibhizinisi. Kunamanye amabhizinisi-ke siwavulayo esokhuluma ngawo ngelinye ilanga asekhaya azokwazi ukuthi basebenze kuwo runway bona bakwazi ukuzenzela. Okwamanje bangisiza kakhulu mina kwebhizinisi.
Bese uzothi-ke usibo uthi usubuzile yini mzo kubaba uMgabadeli ukuthi wawumbaphi?
Abantu mzo bakholelwa kakhulu ukuthi uma unamakhosikazi kanje usuke kusebenzisa na kwamakhathakhathana. Bayakholelwa kakhulu. Ngifuna ukusho ukuthi ayikho into ebalulekile njengaleke yashiwo umama uMahlopho ukuthi iqiniso ilona elidriver. Ngeke ngafunda umagazini mzo kukhala amantombazane awu-2 amawele ashade nendoda eyodwa. Bathi abantu abakholwa ukuthi sihleli kamnandi kangakanani noBaba wasekhaya njoba siyama wele sishathene indoda eyodwa. Sifisa ukukhuluma ngalento sitshela abantu ukuthi imnandi kangakanani. Ilento ke sidrivayo ke thina. Ubumnandi kuqala eqinisweni ekhaya. Njoba umama Deshet tshela amadoda engathi angaba neqiniso. Kubaluleke kakhulu lo. Umuthi ke lo mzo.
Umuthi iqiniso Jeps.
Angazi ukuthi lo mbuzo ngudirector kubaba noma komama, but I'm interested in finding out ukuthi umama wokuqala uma kuzoba nomahlophe umama wesibili. How much of a say did uMadlamini have makuzofika umahlophe?
Mhlambe ukuthi uma kukhona umama ozolandela, do you contribute ekuthenini uyena impela nami ngicabanga ukuthi uyena baba lo okumele umthathe abe unkosikazi wesibili.
Do I contribute?
Mhlambe ngokwenkulumo uba ingxenye yini njengoba senibangaka nje ake sithathe umama wokugcina. Naba nalo yini izwi lokuthi cha impela akathathwa asondeze ekhaya.
Siyasithemba ukuthi ubaba knows what he's doing. Siyasimthembe uba if ubonile ukuthi uMahlophe is the right person ukuthi azosijoyina ekhaya, then there's no reason ukuthi simdoubt.
But into ekhulunywayo ukuthi hayi sekuzoba khona umuntu omusha.
Yes, yes.
Mase kuzofika nje mzo kuzoba khona unkosikazi, amakhosikazi abizwa ndawonje uqala wona kuqala before kuye kuye extended family.
Okay.
Kuqale ubone omama. Kuhlalwe phansi nabo engakafiki ukuthi kunomuntu kukanje kuchaza isimo kube sekuyiwa kwifamily ke kanjalo.
Kakasi FM, the sound of the city. You can catch us online, kakasiradio.fm, and also on our Facebook page, I Love Mornings with Mzokoloko. Kakasi FM, the sound of the city, I Love Mornings. We see you on Facebook with your comments. You can go to I Love Mornings with Mzokoloko ukuze uzibonele ukuthi abantu bathini na. Njengoba sikhuluma ngesithembu in modern times, we see you Simza Mkize, which when I grow up, I want to be just like uMgabadeli. Give this man a bells. uMgabadeli, thank you very much for coming through. Ndini wonke nje ukuthi nibe nathi namhlanje kusenze I Love Mornings.
Siyabonga kakhulu Mzo nabalaleli ne team yakho.
Alright, makhosazana, siyabonga kakhulu. Nimphathe kahle ubaba.
Ubala lolo.
Alright, cheers man. 9 o'clock, time for the news.
Gagasi FM, the sound of the city.